bacela kakhumalo bangicelela kazungu bacela nakashanda bacela ngobisiko benzela umfana na ngayicelela ke mina ngayikhethela wena
mina namhlanje I'm very grateful and I'm proud of Unhlanhla Nolandi. This is a big step in my life in Abo, and it really and truly shows how devoted they are to each other.
Ntombazana ndini ngikuthanda ngize ndlula bangakini ngakuthanda sibekwe ngikhetha nangokukhisi ngakuthanda ze ngicela inkosi ufike wancika wathi gqi ngakucika wathi mncwi sacisha ibani cwi ayi kanti ke angigcini ngaswitcha wathi ci asithembe ukuthi uyabona ukuthi angizange ngobuningi ngisiphathele nje sibo angifuni omunye umuntu angibona wena wena liyofika lelo suku ngizokulobola wena babe uphama kwenkanyesi ukhanya Ojela noma lisolile isandwa sami
bangicelela kazungu bacela kakhumalo bangicelela kazungu bacela nakashanda bacela ngobisiko
engakusho kuwe landi ukuthi ay iplom lami leli landi iplom lami landi inhliziyo yami landi life yami. She's my everything. She is my everything. She is my everything. So ngiyabonga landi. Ngiyabonga kakhulu. Angikwazi angazi ngithini ngiyabonga kakhulu landi. Ngithathela umntanami. Ngiyazi ukuthi bahlanganile labantu bakanjapha. Ngiyazi ukuthi uNhlanhla la yakhona usesekhaya.
Ubaba wagondla ngibonga namandla wakho kulezi mpesa inqobo buka phela wesisi ngifuna plenty your kids ushumayela mfundisi ngizovula ivele ngimkhisi asigaqedi my love nale ndawo asigayazi kodwa ke sobonisana wena mavila kasi.
Bangicelela kazungu bacela kakhumalo bangicelela kazungu bacela nakashanda
Rachel ngani uthande uLandi angikwazi ngathi self praising yangaza uyaphila uLandi he's a good man you are lucky Rachel ukuhlala noLandi uLandi ufana right uyahleka uyaxoxa uyashesha uthanda izinto eziningi.
Ngiyabonga ukuthi everybody came wazosupporta. I'm happy. I'm happy. You don't understand. It's beyond measure. Thank you.